Jesus, isithembiso sikhathi kuNkulunkulu Kristu, sobuba uyakufeza ukuthi nangenxa yethu nangathi konke akudingileyo ngayo losolobe nguye izolo nanamhla ngungunaphakade lo ngamkhungalo wafunyana wasuka wamnikela ngenxa yethu sonke angathini na ukuba angasibabali zonke izinto ndawonye naye. Siyazi ukuba uThixo wethu uhlale ethembekile ngokuba nathi sinokunqina ukuba babantu bakhe uyasalela. Reimagine social values. Malungana nalethu icala lomnqophisi uthetha ukuthi thina siyadlulisela ngokukhululekileyo ukuba asisayi kuziphilela kodwa sokuphilela lobo sithandileyo owazinikela ngenxa yethu. Ndiyalungiselela ngoku bazalwane bomabona kukaThixo ukuba niyinikele imizimba yenu ibe lidini ilidini eliphilileyo elingcwele elikhululekileyo kuThixo. Inkonzo yenu ke leyo yasengqondweni ngokuba lisifungile nje uthando lukaKristu sigqibe kwelokuthi ukuba ufele konke emnye ngokuba bafele bonke abo wabafela ke bonke uza aba badloni bangasazi ndlelobomi babuzelo wafelayo wavuka ngenxa yabo. Siyazi kakuhle ukuba exesheni ligqithileyo asizifezange sethi sahlulwe kulomnqophiso sibe sikhululekile ukuzibanga zona izithembiso zawo kodwa sakhuleka ukufeza amabango awo. Reimagine social values. Besinobugele nobuthakathaka kaninzi besingabantu abahamba kukwenxa nabangavayo ngakuni kodwa noko uThixo wasinyamezela inxeba yakhe yamangu naphakade. Reimagine social values. Simana siphindaphinda ukuhlaziya amadingo okuzinikela kwethu ngokukodwa sakuhlangana esithebeni senkosi kodwa kwanamhlanje sihlangane kubalulekileyo njengokuba zamana zihlangana izizukulwane zobawo bethu kuze sihlaziye ngokugcwalisekileyo nangokunyanisekileyo lomnqophiso sibandakanayo noThixo. Masisondela kuye uThixo sikhumbula ngokubulela iinceba zakhe ezisivavanye ngokukhanyiselwa ngomoya wakhe kuze sibona apho siphose khona nalapho sibe mfushane khona size sithi sincamakile ngethemba lobizo lwethu sizinikele ngokutsha kuye. Reimagine social values. Masikhathathelekulo lethu hymn number 3 ukuze sikhose babantu ngelihla abantu babo